asuafoɔ adom asomdwoeɛ ɛfiri ɔtomfoɔ nyankopɔn ɔyɛ agya no ɔba ne hom kronkron no ɛne yɛn ntena ɛnɛ ɛne daa nyina ɛnɛ ɛda yi nso mepɛ sɛ meka nsɛm yi ɛde hyɛ yɛn nyinaa yɛ ho nkuran na saa nso yɛ afotu sɛm ma yɛn nyinaa nea mepɛ sɛ meka na ɛyɛ afotu sɛm ma yɛn nyinaa ɛne sɛ yɛnhwehwɛ afoforɔ nso yɛ die yɛnhwehwɛ afoforɔ nso yɛ die abusuafoɔ sɛ ɔman yi ɛbɛkɔ so ɔman yi bɛtu mpɔn yɛasetena mu bɛtumi ayɛ yɛn dwoodwoo a yɛnhwehwɛ afoforɔ nso yɛ die Awurade adi nhyira bi ahyira wɔ Awurade de adom bi adom wo. Na ne botaeɛ nti a ɔde saa adom no ne nhyira no ma wo ne sɛ wo nso de bɛboa afoforɔ. Mpɛn pii nnipa bebree ka yɛma ebinom din ahodoɔ bebree. Yɛfrɛ ebi sɛ manhyia adentia ɛfiri sɛ ne position a ɔwɔ ne diberɛ a ɔwɔ no ɔde pɛ afoforɔ nso yɛ die. Ɛdeɛ na opposition a wowɔ yi anaasɛ adom a nyame de adom wo no wode ɛreyɛ wode pɛ wo nko a woyɛ deɛ wode pɛ wo nko a wo nkɔ soɔ anaasɛ wopɛ afoforɔ nso yɛ deɛ ne wɔ nkɔ soɔ aka ho Paul nwoma yɛdi kan a wɔtwerɛ kɔmaa korontofoɔ no ti a ɛyɛ edu nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu nnan no ɛka asɛm yi na Paul ɛretu Korinto asafo no ɛfo asɛm a na ɔka kyerɛ wɔn ne sɛ ma obiara nhwehwɛ ɔno nko ara no yɛ die na mmom ɔmo korontofoɔ no nhwehwɛ afoforɔ nso die saa asɛm yi na mepɛ sɛ yɛn nso yɛfa saa kwan yi so na yɛde nante na yɛhwɛ deɛ awurade bɛyɛ de ama yɛn mpanimfoɔ wɔ asɛm bi a ɔmo ka ɔmo sɛ baakofoɔ nwe nkura yi sɛ wo nko ara wopɛ sɛ woyɛ a wontumi nyɛ ɔmo sɛ aka asɛm bi sɛ praeɛ wowɔ yi woyi baakɔ a ɛgu na woka bɔ mu a ɛmu ɛnti baabi a woaduru mpɛmpɛnsoɔ a woaduru tebea a woaduru no sɛ wobɛboa ɔfoforɔ bi wobɛ sɛ ɔno nsa na wɔpagya ɔno nso wɔ baabi a woaduru mpɛmpɛnsoɔ a woadura ma ɔno nso abani mu kakra a kae asetena yi mu ɛbɛhenhan yɛ ɛtɔ da metumi tena ase dwen ho pii ɛyɛ na mente aseɛ yɛwɔ nnipa no bi wɔ asetena yi mu yɛwɔ nnipa no bi wɔ yɛn mu a nyame adom ɔno nko ara ne nnipa a wapagya wɔ abusua no mu woyɛ ɔno ne firi hɔ a obiara ntumi mpagya abiem obiara ntumi fefa abiem ɔno na abusua no nyinaa ɛdan no ɔno ne abusua no nyinaa ti na ɛsiane sɛ abere biara ɔba efie asɛm si fie na yɛamfrɛ no a abusua yɛn ntoto yɛ a ɛnyɛ nti ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa wɔn a wɔhyɛ n'ase no ama wɔn nso atumi apagya aduru mpɛmpɛnsoɔ bi ama ɔno no asetena mu atumi ahenhan no me nua awurade de w'aduru saa bea no for a purpose awurade de kan pagya wo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛfa wɔn nso so no apagya afoforɔ awurade ma wodi w'amfɛfoɔ nyinaa anim kan sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya ntoboaseɛ asɔ wɔn nsa na wapagya wɔn nso ama wɔn nso apagya ama afoforɔ ahu wɔn adom awurade de adom wo no mfasoɔ bɛyɛ na wo nuanom nya afiri so position a wanya no mmoa bɛyɛ na wode boa afoforɔ ɛkɔyɛ sɛ sɛ wobɛhia wobɛboa wo bi a agye sɛ wonya biribi firi nnipa no hɔ ansa anaa yɛwɔ ɛkwan bebree wɔ adwuma ahodoɔ mu vacancies bebree wɔ adwuma ahodoɔ mu nanso so ɛsiane sɛ nnipa a ɔkura saa position no obi a ɔbɛba bɛ apply for saa position no biara no sɛ deɛ ɔkura position no yɛ ɔbɛma mmaa na ɛbɛ apply a ɔpɛ sɛ ɔne wɔn da ansa na waboa wɔn obi nso wo a odo nso pese ofa saa position a wanya ne so enya ne ho nti se wanje driver odo nso emwa wo ema unru ba bia esese wudu minya yentia erade ama wadru pempe nso a wadru no ene se opese wo so boa afofo yeah ya ye ensure rade de shraye no we shraye for a purpose emwa ben na de bua unu ye mu bebre wo ho aya ye nyi mu ama se ensira no ana se adom no enso ye maso na beso ye nua no maso e beso afoforo e maso a ye mwa e wo sa kwan ne so ebusua bi wo ho a wo komu a ye wo nipa bi wo a wo ye nimdefo o wo nimde osua ngoma a wotimi wo se obo ne ho mode nenso esa nse ebusua nim no ne maame ne papa enhye da ni binti ona wonsem obi no enti wani mo ano asem bisa ne se ho ne ka kire wo se oba no a odi wure nyina ahye ni mu na eka wo nko no no nedu mpempem so a obi a enti mi nru ho bi no erade be ma ne duro sa se ye so ye manum nsa ne aso ye nuanom somma ensa na emwa bi a ye wo no yetimi di aboa sa ankrofo yi a ama mpempem so esese wo mu eduru e wa abrabom de erade aka fa won ho abrabom etumi abamu a ye ho beto ye esa nse erade pege a wo ma wo duru ti bia wo duru na wo mpese wo beboa obi a nti obi anya problem a wo ho no obi a beba senso sen ka wo ma wo kwan na erade epege a foforo ka wo ho a nka wo burden so ebeti minuano erade eye bi man a ye nkai afoforo sɛ mehwɛ baabi a yɛmmɛn yi ɛkɔ ne baabi a ɛdurɛ tɔda na nora ho ɛyɛ akɔyɛ sɛ yɛ mu bebree ɛɛpɛ yɛ ankasa yɛyɛ die yɛnhwehwɛ ɔman ne nkɔsoɔ sɛ adeɛ no yɛ ɔman no deɛ na ɛbɛsɛe a ɛmfa obiara ho last bi na mete kaa mu na nkɔmmɔ a driver ne mate no ɛdi ne mmerɛ hɔ Metro mas bi ebesan ye car ne ho na car bus no besan ye car ne ho no a asem wa driver ni ni beka ni se ah adan nkrofo yi esey aban ejapade esa ehwehwe wo car ne ho nyina e papai car ne ho ayefin obi a emfa ho efri se e aban dia na no bi kan sem bi e ma ni twa masum o se aban adwuma yemfa nso yɛwerɛ fii yɛ ho sɛ sɛ yɛboa ma mpuntuo kɔ so wɔ ɔman no mu yɛboa ne yɛbɔ ɔman no agyapadeɛ ho ban a ɛbɛboa yɛ ama yɛn nso yɛasetena mu adwene ɛbɛboa yɛn ama sika a yɛde bɛyɛ maintenance ne n'asefoɔ no yɛbɛtumi de ayɛ development ahodoɔ afoforɔ nso a ɛbɛboa yɛn ɛnu nti onyankopɔn ɛka kyerɛ israelfoɔ no abrɛ a na ɔyɛ akɔyɛ ahɔhoɔ wɔ kuro foforɔ so ɔse sɛ mokɔ a monhwehwɛ kuro no yɛ edi na kuro no yɛ edi mu na mo nso mobɛdi yie asɛm bi siiɛ wɔ Bible nim na yebehu no Esther nwoma no eti a eye enso Abra na Haman e wan hifi ono ofi se ono a ne ono a na edru ba bi no table no etene Mordekai na onye obi a Mordekai na oye tukotne ni na on free kronim no ebenye di brɛ ema Haman na owo di brɛ ɛwɔ ahemfie hɔ no ɛfiri ne nsa obi nim ɔkyena asɛm nti ye mo aboye no obi ni wa de chee mu nsem nti ye mo afoforo empenfo e wa sembia o mo kan o mo se wusum bodi an wo sum kwadu unnim ni a edi wani mu a eba eni pa bebre abra bo aye basa dia mo mo abra bo aye basa ni se abra na owo active work mulu na oye adwuma na ofio se ono ani ono a wanti nani amo afoforo nti abra okwa ahomegie mu bia nso emua no abusia fo bonkum jare ni fana ni fan so jare bonkum esa ye twa no enne no edu na ebedi anim ochna obi nso nim adechie mu nsem nti se rade edomwa na waboa obi a onim ebi rade nhyehye ye mu no wo mu a wo de boa no ne no obetwa so aba ochna sani eti bia ewrade ebema obi akai wa ebeboa wo ama wo nso watisne mu adwo emre bia edi anim a eba ye won krofo bebra wahwe krofo ma na omo ankasa ma no antimi anu pempem so bia esese omo duru ama omo o maboa omo watisne mu no enenne ohwe won hwehwe ofoforo eye di wate ne namo foforo ye die mu e na won so obedi erade no mo aye no man akoma pa ebetimi de ahwehwe afoforo ye die na abo aye ama ye so ya sitine mu etimi adwe erade adom enye kese e wo ye so ene ene de nyina amen
amen.